Sasekuteni ankulunkulu unyazi lwezulu nabasandi bonyazi lwezulu manje ngicela sifunde isihlabelo 6 esithi sakubona kuphakama sakubona dude. Alright, singaqala. Isigaba sesibili. Uba abengephi uba bengephi aba owethu abafo wethu aba thunyelwe aba thunyelwe kuwe thunyelwe kuwe kuba bengephi kuba bengephi aba kowethu aba kowethu ababe tunye wetu. Aba tunyelwe. Aba tunyelwe. Wewe tunyelwe. Sigaba sesithathu. Baba egile, Baba egile, Oba ushiya, Oba ushiya, Ba. Ba toshwa ubungwele o baba egile baba egile o ba kushiya o ba kushiya ba a tushwa ba tushwa o o ubungwele o baba egile baba egile o baba ushiya o baba ushiya Ba, ah, ah, ah,
baqoshwa ungce isigaba sesifo
Ya, yeah, kena nana ke bang gue.